munsi rero bihuriranye n'igenwa ry'umushikiranganje wa mbere mushasha umugambi wa CNDD-FDD wifatanije n'abagumyabanga bose ndetse n'abarundi bose muri rusangi mu kugaragaza ugweze kwiyemezwa n'igenwa eka no kurahira ku mushikiranganje wa mbere mushasha Lieutenant General de Police Ndirakobuca Gervais umugambi wa CNDD-FDD uramukeje imana izomushoboze umugambi wa CNDD-FDD wongeye kumenyesha icese kutazokwigira ushigikira abapfukama mu nda bene gihugu abanyegeza ivyankenerwa ku bene gihugu canke bakabibagurisha ko kwiciro vy'umurengera umugambi wa CNDD-FDD duhamagarira leta mvyeyi leta nkozi kwamurikanuye kugira ngo umwene gihugu yubahirizwe abagirwa nabo nubwo bubisha nabo bashengezwe hisunzwe amategeko y'igihugu umugambi CNDD-FDD urashigikiye kandi kwabizewe bose baba basuku babene gihugu atahure ko umuhamagaro wa mbere ari gutunganya neza iby'igihugu kuneza ya bose umugambi CNDD-FDD uhamagarira umwe wese ahari akomeza imirimo imana yamuhezagije ayikora binezererewe kuko umwimbi ushimishije tuzokora ko twese umwe wese aronse icafungura umufuko wose uronse amafaranga yo kwikenura umugambi CNDD-FDD urongeye gukeza nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi akaba no umukuru w'inama nkuru inaribonye mu mugambi CNDD-FDD kubuhizi n'umwitwarariko ukomeye kubijanye n'ineza y'abene gihugu yerekana imisi yose iryo yerekwa giwe n'ivyumviro birashe bishikanye u Burundi ahifuzwa na benshi hakabonwa na bake umugambi CNDD-FDD ushira imbere demokarasi ubutungane n'iterambere nturota rero wihanganira uwari we wese yorota zibira inzira abene gihugu bitoreye